innocently.
Ndikulandireni pano pa Sama Vita TV. Musiku la lero ndakubweserani Oyimba mmene ananyozapo mpingo wa Bushiri part 2. Mu part 1 tinaona za anthu monga mafo pixe na madingo ndi ena mmene ananyozera Bushiri. Musiku la lero ndikufuna ndibwere ndi anthu omwe ananyozapo mpingo wa Bushiri. Ndipo ndikupaseni mpata kuti kuyamba ndikuzeni za kuza mwanache. Uyutu ndi Oyimba amene ndi wapaka nthawi ndithu anayamba kuchuka achinagwamba asana yambe kuchuka. Mchaka cha 2015, 16, 17 mwanache anapita ku South Africa. Kumene kuko anapita ndi cholinga chokasaka maganyo koma mphekesera ine amamveka kuti anabwera kuzapempha thandizo kwa Bushiri. Inali nthawi imene mwanache anali atapereka mimba kuno ku Malawi ndipo ulendo wake wa ku South Africa unali usamveseseka maka muzolinga za nkuluyo. Atabwera kuno ku Malawi anapeza mwana wankazi pabodo mwana wankazi koma chibwenzi chake chinasokonekera. Izi zinapangisa kuti nkulu yasweke ntima komabe mwanayi ankamupasa hope. Mwanache atabwera ananyoza mpingo wa Bushiri munjira ya indirect. Munyimbo yao ndikhululukire imene mwanache anaimbira mwanache. Mwanache anaimbira mwanache wa mwanache. Mwanache anaimbira mwanache. Anyway, mwanache anaimbira daughter wake. Imeneyi anayankhula kuti ali ku South Africa Satana nkafuna kuti azienda naye. Koma mwanache sana lole. Kumbukira nitu kuti mphekesera inkamveka kuti mwanache pakati pa mwanache ndi Bushiri mmozi mwa anthuwa ankamufuna nzake. So is either kuti Bushiri ankamufuna mwanache kuti akhale spiritual son wake kapena Bushiri ankamufuna mwanache kapena mwanache ankamufuna Bushiri kuti akhale spiritual father wake.
Still more dinali ndi nkhondo yoti ndizimenyabe Satana ankafuna kuti ndizienda naye sina lole. You know why? Because I loved you more than I do myself. They tried to scare me nalolela kuti I should die myself. I was too brave and on top of that the Lord saved me.
So in any way kumbukirani kuti Bushiri nthawi imeneyi anali atakhazikika muziko la South Africa. Izitu zinali zaka za mbuyo ndipo Oyimba ochuluka ankapita ku South Africa kukafuna kukumana ndi munthu wa Mulongoye ndipo pofuna kuyankhulapo mwanache anafuna kuti asuse mphekesera zokuti iyeyu anapita kukakumana ndi Bushiri ndipo anaganiza zoti aimbe nyimbo iyi.
Excuse kati ndochokera kujaku pangana pano panjana manena ti ndine wakujaku chifukwa chani ndinalakwitsa kupita kunjaku wakuti yeye alowe king universe ndiyakujaku ndikamamenya
boye na nyimbo iyi oyankhulapo kuti fanzi maganiza kuti ndine wakujaku iyi chenchani kapemwe ndinalakwitsa kupita kunjaku. Okay, that means kuno kukoda ndinalakwitsa kubwera kuno ku South Africa iyeyo siwa Bushiri ndipo siwa ECG. Kodi muganiza kuti ndichifacha ne anthu ambiri makamaka Oyimba ama munyoza munthu wa Mulongoyo. Palinso mphekesera imene sitingasimikize amati saint adapemphedwa ponso kuti alowe mpingo wa Bushiri koma mphekesera zomwe zosavomerezeka saint anakana. Ngati mwakonda pati ya mwanache please tipasini like pa number 1 tiendione nyimbo ya David Kalirani imene amayankhula kuti osaopa. Iyeyu anayankhula motere mutandilola kuti ma lyrics ndiwerenge zimene anayimba munyimbo zochepa zokha. Munyimbomo munali mawu monga wakuti Bushiri you are not a prophet. Mphamvu zako umazitenga kwa asinganga. Asinganga ako akuulula. Kuli bwino ukanazimangirira chinthu cholemera ndikuziponya wekha munyanja kusiyana ndikusocheresa anthu a Mulongo. Bushiri you are not a prophet. Sindikuopa sungandiphe. Yitu inali direct way osatiso indirect amena kuti kuzembera kapena kuti chani ai ndipo anatulusa nyimbo iyi Oyimba otchedwa Fredokis anachita post uthenga pa Facebook uzuzula nyimbo ya David Kalirani polankhula kuti sanachite bwino kulankhula za Bushiri chifukwa palibe osachimwa komanso palibe amena ali 100% Bushiri nayenso ndi munthu penjani kaluwa amena maziwika ndi zina la Fredokis analankhula kuti David Kalirani amayenera kupepesa kwa Bushiri. Remember David Kalirani panopa ndi mbusa ankaimba hip hop amaimba hip hop amatumikira kuzera hip hop akakakuda funa imbe nyimbo komano kalia yake panopa ndi mbusa.
Please use your gift to praise the creator, don't use your gift to make yourself.
Panopa nyimbo ya anyambuti imene idali yalusa Bushiri simapezeka pa malawimusic.com komanso ma platform ena ochuluka au chitra stream au chitra download nyimbo ku Malawi koma tidakwanisa kuipeza pa Google Cloud mwaso kandira kuti nyimbo isimathe kupanga download ndinagwisa ntchito mic amene ndimagwisa ntchito recording kuti ndichite record ka voice kamene kakumveka pasipasi ka nyimbo ya anyambuti osaopa David Kalirani.
Don't beat around the bush, Bushiri, you're not a prophet. You are not major, you're majoring in the minors. Kaguru go kutsadira gatika panga minus. Me not afraid of the man.
Mwantu awiriwa, ndiuti amene ana nyoza mpingo wa Bushiri moti zakukhuzani. Zakukhuzani chifukwa chani. Ngati mwaikonda video, please tipasi ni like. Kumbukeni kuchita subscribe. Sam Mavita TV. Remember, this is more than just entertainment. I love you guys. I love you. 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 Bye.